wawe nikafwa wakumubili na kumupashi paria wafini nwane chalo eufwila kusendesheko ale chalo kuwa mabane kanongoli na uma ufumine kulilesa pantwala balipalo ya kubika smilo pamenso palo elia shiwilia mutembo ilia kuwesha katempa munomu na mayo wafuma kulilesa seke shenganda kumona pachipanda umulume kwa sango mutende hawa mupale meni sansa yonse
behind every successful man webo
there's a woman ukosele shanga fiepalo kushupa hebele bwala chano mbaline
and the beginning of every man's downfall is neglecting the woman
na mayo ni ntunduko ya mapalo choleza paku palo mwaume atile
awe
awe kachawe mbe kesali kende
kumwaume
awe kachawe mbe imiulu ya likende
kumwaume
ya kuilaba eka
kumwaulina
naona tumupeke hafwa kanawe uaemba uanidema uyo mukwenda andala muibala mukulumba kabumba ay 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 makuya kuchaichi mukalale pakuboko kushopingi pakuboko nakwelo Tetetwa muntu kwa bulo mwaume Mama yoefu enga takwaba Gata babumbi wenga te mwaume
You are just a better half of the man
Ifu parimo pa mafupa yakwe Chindiko mutwe wanganda mayo Gate uyole sangata kupangile Umulume wakubela mayo Umwaume wakuzunga wino Pantwe po mubungene minta pendwa Gata pari umwaume nishita pari umuntu Apadio mwaume upelwe na lesa Balabo mutende na oda Ukubulisha no kuhilishanya Kula pwanga pafiko utuminwe na lesa
Abano kukula batuntulu
Dishi widia kwa wishi bafwaika
Abano kukula batuntulu
Utemwa kwa mayo bafwaya Na tutashelesa pakulete fibumbwa fibili No kupanga momubili umo
Chine chine pakubo muntu
Kanoli no wa kwenda na nkwe
Awe
Awe tachawe mbe Kesa likende
Kumwaume
Awe tachawe mbe Imiulu ya likende
Kumwaume
Kafwiraba eka
Kumwaulina
Naona tumupeke Kafwa kanawe uaemba uanidema uyo mukwenda andala muibala ukulumba kabumba ay 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 makuya kuchaichi mukalale pakuboko kushopingi pakuboko nankwelo be ewakusha eka we samupe Isamu pepi na nkwe Ibukisha atamu Alekele vaya kushopingi eka Kaile mubepa ikakulia Pakubwela isanonubola Sambiri la pochimova mupepi Ama kula nzugu panga ni babiri Ukumu pokolo na kubalwa ni kuba Na nkwe Mule ibukisha fya mwate menweko pakubala lidia mwale yambana takudia tia jujuka sapula kwa mupange pange obe iyo ine taipi obenda tayari niske kukutile lowe washiko wakwa lesa kwa tenifye
nankwe
nankwe nankwe nankwe nankwe nankwe nankwe musa nso kubulisha nankwe
nankwe
kukota nankwe